te mātāpono tuatahi o te whare mōhio ki apono. Ko ngā whare makatea, ko ngā whare whakakeke o tēnei mea o te tohunga, he whare e ākona ana te pono. Te pono e ai ki tōna ao. Tāna i whakapono ai, tāna i taunga ai, tāna i ako ai, ngā mea i whakangungua ki runga ki āia. Koeira tāna i whakapono ai. Ka mutu i āia ka whakapono ki aua kōrerora, i nā tuku aia i aua kōrerora. E tuku ana aia i aua kōrerora i runga i te pono. A no reira, koeira te mātāpono tuatahi o te whare mōhio. Kia pono. Ki te whakatū koe i tō whare wānanga, ako i tēnei mea i te tohunga. Kauā e ākona ki te kōrero parau. Kauā e ākona ki te kupu teka. Kauā e kimi kōrero. Engari e hara i te mea, e kati ana i te tohunga. Ki te whakapuaki i ētahi whakaaro hōu. Mēnā hoki tātou kā hoki ki nā whare wānanga o tātou tīpuna. Kei te mōhio pūnei au ki aua whare wānangara. Nā te mea he kōrero hia o mātou klau. O mātou nā whare wānanga, i roto tūhoe. Tōku klau a hika wera, te whare wānanga o Rāwiri te kōkau. He maro ke te rākau i tērā, Rāwiri te kōkau. Koi rā te tohunga e kōrero a ke rāau, whakapaku. I te whatitiri, whakahikohiko i te uira, i te mokopunatanga o te rā. Ki te rā weke weke koe ngā whakaaro o te tauira, ki ngā tohunga o nāia nei, me ngā kaupapa o nāia nei, werohia te whakaaro ki roto iāia, ka waihui tētahi wāhanga, hai kōrerotanga māna, hai uiwitanga māna. Ki hai ia, i rite ki ngā whare wānanga Oumua, ka rauwa te kōhatu ki te waha, ki a hai, ki a kore ai koe kōrero. Ko te kaimāro tērā e kōrero hi āke nei, ki a kai koe te kaimāro. Ka rauwa ki roto i te waha, ka whakarongo koe. I a koe, ka rongo i te kōhatu rā, i roto i tō waha, ka mōhio koe, me whakarongo koe, me hāngai o whakaro. Me tino hāngai o whakaro, ki a kotahi te kōrero, a te kai a koe, te tohunga. Me mau i a koe aua kōrerora. Ki te kore e mau i a koe, ko koe te utu. E taku whakaaro anō, ahau, ahorangi nei, kai ako nei, ngā whare wānanga, Pākehā nei. Me nā koe i rā aku ture, ka paike ki au, ka hipakatoa aku tauira. Nō reira, a koe i rā pēr tētahi o ngā mate o te, o tērā, he ua uara, wane? He ua uara. Ko ngā whare mōhio o nāia nei, me ngā tamariki Māori o nāia nei. Ka waihue koe he wāhanga, hai kōrerotanga maratau. Kia kite koe, kia hou ki roto iā koe, te mīharo. Engari, te mahi kē a te tohunga, he rā weke weke i ana whakaaro. He whakaneke neke i ana whakaaro. Mai i te toka, o te whakaaro, ki te whakaaro e pūrangi aho ana, e whānui ana. He pānoa, te ringa ki te pātene, kua tae mai te ao ki āia. Kua tae mai te mōhiotanga o te ao, ngā māramatanga o te ao. Anō reira, pai tonu ki au te atua nei a kūkara. Kōrero tunau ki a kūkara, kua kōrero mai a kūkara ki au. Whakawhitiwhiti whakaaro māwe ki au, koi rātaku whakatau ki. Te atua nei ko kūkara kai āia te rangatiratanga o te rangi o te whenua. Kūkara ki runga, kūkara ki raro.
Take it.